bueno. Azono baka banu dumele. Banu baka banu dumele. Anyamalu ne ba kwa akolo. Anyamalu ndi ne jolo budusi. Onye nukwanya koli biya. Ije.
Thank you. Sorry, Baba. Hey! I'm gonna go Oh, God. What time for my own? Oh, you are my law. That's a good guy. I'm a man. I don't know what to do. I'm a city. 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 I'm a city.
Bye-bye. Abomo. Reverend. Reverend brother and onya in afeba abuso de wuju. Oh makia can you see all the way from Matola Mozambique where be ba. Maka oy maka na akpo nwanne di number. Os no well onye South Africa masriano. Opopo aru ya ochoku. Nsi ka ndekwa njira anya mwe witness e ya bife. Oya ma mere njwe hapu Matola Mozambique where be awo boda. E bia no onye witness kwe ya bu mmemme. Panekenelem Chineke Chukwu abia ma linne. Nke mele ihe na eji we di possible gank of gank of magachilele welele. Omwa ka na akpo Murphy Uchenna Neji from Kano East, Enugu State. Dem elinne.
Ahambo Apostle Joseph Chukwu di Chukwuka. Brother Sunday biara inuanya. Mo abun na ya. Na South Africa nna ya ofuru anya nna ya na anu ahu nna ya n'ime mmuo obu member na agbambu nege kwanti ni ihe na akuzi ya mara aji kwakota ka iso ya site ni ke nke mmuo nso ke ihe ai chotara na South Africa ka enweta chaya obi bu ma anwuri na ofuru nwanyi na obodo aida. And the better book on the Kachika Mesuria, a good in a good beer, Mepan Kahamo Bar Naha Jesus. Nika, Okuchina Kessina, Onya Chotara Wan, Chotara is we here. Here, the modern name, no banana do Bahawan, a bo Choba, a choba, and a chotis boan, a chota. A Ekopona Kamua. Mabunonya hukura hukwa, mabunonya huna aruaru duhiegi. Chotonye obigi ni ya umako, chotonye machineke, chotonye uregu chineke. Ma, mandiri neberebe, bere nebere unyo abunabu, otu chineke siwe durua ini inebia, otu hakuwa koke si durua ini ine luna ya gehe mwihe, ndabidemi iho joge monyo abuna, na ha Jesus.
Amen.
Zuba zuba no, asa no baka banu dumele. Banu baka banu dumele. Anya malundi ba kuwa kolo. Anya malundi ne cholo.